Jogange twagiye amanyenyiri isugi.
Eh?
Eh niyo mpamvu. Niyo mpamvu je ndabizi 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 ko ari we papa w'umwana. Sa Isaki. Ubu ni leta nkozi. Mzeyi kandi.
Si blag.
Na blag frame. Ndabizi ko kuvuga kubera avuze ngo ndasiwiwe. Ni siki iki ndabizi. Nitugera imbere azovyemera chanque ariko ndabizi bizogenda neza
urya mukobwa uyu ni hasajyanye eh nta kintu nakimwampisha urya mukobwa we yavuze yuko inda yiwe iri mu mezi 5 ija mu mezi iri mu mezi 4 ija mu mezi 5
yavuze ngo namezi anga
na mezi aniriko muraje iragenda mu mezi 5
tamuwaza uyu akitoa
akabavuga yuko yarigeze kumwandikira butoyi ifise amezi abiri nkibagiye no tukiyumvira numukobwa waheyo twari inda ikagera ku mezi abiri ariho akacamenya kumwandikira butoyi
ibi byose ntubona yuko ashaka kunyambika ibara bo umukobwa yibungenzi hari byo bita gukomeza inda kugira ikomere nyene ya avance kure neza inda ariko arayikomeza asisi ibintu bizwi
mbabarira mbabarira Jani ni kintu ngene nyene papa w'umwana aboneke amfashe ndirinda mbyara umwana akomeye ameze neza je nta kindi ngene sivyo
ndabandanya iko ayikomeza fresh akomaze mimba
je ni vyo awesha ivyo umuntu abigira anezerewe je byo na mwanya oya
none mugihe yamaze kwiyankira yuko inda tari gwiwe ugaga muyi mwambika ngo ni gwiwe none mbabise bisha biherera
Sha Isaac na uyobegwa papa w'umwana.
Eh none ubaza ko ari kubera iki buto ari ko arankiyonda ko atari gwiye.
Je ahubwo reka nkubwire je sinzi impamvu ari karayankinda kuko wenge narabizi arabizi ndani yiwe warabizi.
Ugo pema jukumu mama.
Na ugo pema jukumu. Igiye twaryamana ko ni babari.
Basa byo ko tugenda tubiyaga ta kamera ihari kugira tubiheze.
Se na wewe na urya mukobwa. Turonderane hama tubiyage tubikure mu nzira me. Kondisiyo ihari ni imwe muri ico giye ntidukeneye ikintu citwa micro canke kamera isahaka
izakereka nkubwire sivyo je mu buzima nimba ari ikintu ca mbere ntakunda sinkunda umuntu angaya ngeze na ibintu bigenda ahaboneka narabonye ejo bundi baraje baragushwanira baragira induru bijya byose narabibonye sivyo rero kurya nyene bagize induru reka rero induru ibandanye nanje nivyo nkeneye bibandanye Eh bibandanye.
Ega lije ndiko ndagwa mu mpore ivyuma byanze birare ivyuma byanze barabirembe. None ko babisavye ko bihera. Sizo nshaka ko bihera.
Mviriza. Kugya nyene vyatanguriye kuri kamera. Bizoherera kuri kamera nyene.
Narabisavye barabinyankira.
Asa ruko je ndi turu butungane kandi ndabizi buzontunganyiriza. Je nyene ni baba kineye ko tuvugana tukumvikana. Uzane kamera nkuko nubundi twabitanguriye kuri kamera bizoherera kuri kamera. Abantu bose babibone
ariko sisi none bazaye ko kuri kamera no bizo bizo bazica byemera rero ko amaze kuyankira ko ndatari gwiwe
bwa majesti ndu musani ngo ndamaramara
eh
oya oya si kuvuga ngo je ngongo niyo ngo yari target yanje
Yari mbwira amaze gusaba yuko byohera ata kamera ariko arabijamwo ukavuga ati mpaka kamera
ire kugira nakubwiye ati ndakeneye biposting numva na kamera nyene ndayikeneye nimba bakeneye ko tuvugana nibemere na kamerize twicare tuvugane
nene twagire ta kamera dutwaze usara ati je si shaka mpaka kamerije
umva nta nije jambu zonyumva ko
none none umaze ku exige yuko kamera tegeza kuhaba kandi nabo nyiravuga ati nta kamera bakeneye nene nura kwico kigiye kuba ikibazo kwe haiza tv urumva netwe ibakuzi baza kitiri nimuzo nimuzo nyere nyidogere ngo nije bakuba babisaba je ndajeje gutunganiriza abantu Eh none ko tuguma turonka makuru gashaho tugire
Karibu muri Mirwe Makers Company inzu y'inyanyuriro y'indirimbo z'ubwoko bwose zaba izo kumviriza zimwe bita audio nizo kuraba zimwe bita video dufite ibikoresho bigezwe nkuko namwe mubyibonera abahinyanyuzi bakaroruhore barahari Karibu kuri service zishimishije dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri commune Mukaza zone ya Nyakabiga neza na neza kuri Avenue de l'Imprimerie benshi bita Avenue de l'Amour wifuza kuvugana natwe ku buryo bwa none dusangi ku rubuga rwa Facebook rwitwa Mirwe Makers Company cyangwa twandikire kuri email mirwemakerscompany@gmail.com turondere kuri telefone ngendanwa ku nimero ya 68 555 425 cyangwa 68 884 729 aho tuzokwakira amasaha 28 kuri 28. Mirwe Meka, work hard, win more. Work hard to win more.
Yes, 1 2 1 2 1 2 akunze Isaac TV. Amva mukagira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe. Behind the camera ni Juma Jux no musi wandi bahaka gukora mu gisho. Bacara ligarukana. Fresh kabisa. So uno musi rero murabyibuka murabizi ni story. Je nahisemo kuyibandanya, nahisemo kuyikurikirana kugeza mu mpera. Nyuma yo gupostinga iyi ganiro yo yamahasa ariko ba bemeye bukuru butoyi twamubonye ariko rero bacha acaranka butoyi aranse yuko ijyambanya atari gwiwe mwarumvise byinshi muri kiganiro vrema ndabizi murabizi ariko arakurikirana bino biganiro ndoza akora bibona aho biko birajya niyo biko biratumutwe ariko rero uno munsi nahisemwo Imana ishimwe ko yanashitse ni Bujumbura ni sisi nahisemo kandi kumurondera kugira tuyage kuri bijya bya bihaze iminsi bimuvugwa ko murabizi gusha kuno mwanya ngira merewe bese bari bashaka kumenya ngene sisi amerewe ndibaza umwanya ni mwiza rero kugira tuyage na sisi sisi ndakuramukije
sawa
zeneza kuri mise
sawa
si wabyibushe Kumenga nujio hewe sisi. Pole sana kwanza no nurugendo, numurubo, ndabona warushi washa.
Ameza kumaye geri mbele.
Ok, sawa sisi. Inyuma ya iki gani utuko wakura nyubga mbele. Tuja kuri ya mahasa yawe. Bagunda kuita kuna mahasa yawe. Nyuma ya haja tumaze kuja kuri ya mahasa yawe. Banishi wara vugati. Banishi wari dozati. No, sisi alikuwa rabesha. Yedibizu nikuwa rakino, wari mikino. Sisi, nimba mikomura nginishi mikino, nagiari tukore nagiari gani nabukuru nabuto hivari kuwa rabari kuwa rasabi kigongwe bara wifuzi, nimba mikomura nginishi?
Ya, skuwa kinisha vremu.
Ok, sawa. Inyuma yo kuja muhira, yo gusubira muhira ruguru, hari muhinga, babzi akiri, kutukaza kwa kino kigano cha urukura burondera se umwana, ufi yombanye ufise se ndabona bananyegeje no munsi ma shinyata agashako shikari mwiki
agashako shikari mimi munzu nazanye munzu nyinshi kubera nzomara iminsi
gero gumi no bujumbu
je nzovi no kino kibazo namaze kugiheza vyaheze
rwashikiye
babarira shamba babarira
ubwo bwa mbere ndibuka ratubiye ngo je ndi mibarabara sizi biki unako waje kumara igihe ngahe bujumbura uburi he uri kwa
hari umugira neza yabonye ibi byanshikiye niwamayindaro
hari abantu benshi bakibanze basaba nimero ya telefone niko atari nari mfise hari undi papa yari yanyibwire ngo agira tuhari yo ayirerere wowe ari kumbwira gute wari kubyemera cyangwa ushaka se umwana nye
oya ntabyo nari kwemera shaka se umwana
bo umukobwa yibungenzi hari ibyo bita gukomeza inda kugira ikomere nyine ya avance kuri neza ninde ariko arayikomeza sisi ibintu bizwi
mbabarira mbabarira
none ko se umwana yayanse gashaho kandi umwana akaba akeneye gukura neza n'amagara meza mu nda
gukura neza ku nguvu z'Imana zokura neza
sawa sisi tujereyo ku idonido kigano muriko gupostinga ryari ndibaza warakibonye biri ni mu vyatumye umpamagara narakunyirukiye na link ati zake yo barangoze mu ngopfu kandi bano bagabo bene muri utse kuvuga
oya je simvugana nabo
Very kisses. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no,
no,
no, no,
no, no, no, no, no, Urabona rero sisi ingorane yawe waraduhamagaye ubwa mbere uriho utangiye kutwimarira amakuru rero
reka nkubwire Isaac urabona iki kibazo kigeze na famiye yanjye yatanguye kumfasha eh musaza wanje nibaza yaragutelefonye
musaza urya mukobwa ko muko murambira ngo sinzi biki kwanza je ibintu je nabuje nanjye nkibona nti ko ari drama muko muradukinira imikino ariko mnyo naciye mbona ko biri serie inyuma yaho umusaza urya mukobwa we nyinyanya yirondere yarambira ati Isaac tubwire na blag aha na mchezo dufise
okay namuha inimero yawe kuno bimeze je kijagiye naragiye ndagera muhira bibangombwa ko nicari ka famiye kubera bari banyirukanye nanje nda ndicara nyene ndababwira ingorane nahuye nayo ndababwira niyo mvuye rero musaza wanje yemeye kumfasha
none musaza wa mvuye yemeye kugufasha yemeye kugufashika yemeye kugufasha muri amahasa kuko ndazigiana twarunye barakibonye sisi ba murage butoya arabonetse aravuga ati je yanda sigwanje yarabisigiye neza ati je sigwanje na kuntu yo tfata imbanyi imaze kugira amezi atatu je nawe duherukana mu mezi abiri amacha yingerekako
urya mukobwa uyu ni hasajyanye nta kintu nakimwe ampisha urya mukobwa we yavuze yuko inda yiwe iri mu mezi atanu ija mu iri mu mezi ane ija mu mezi atanu
yavuze ngo amezi angahe
na amezi ane iriko muraje iragenda mu mezi atanu
tamuwaza uyu akitoa
akaba avuga yuko yarigeze kumwandikira butoyi ifisa mezi abiri ntibagiye no tukiyumvira numukobwa waheyo twari inda ikagera ku mezi abiri ariko akacamenya kumwandikira butoyi
ibi byose ntubona yuko ashaka kunyambika ibara
Isaac ubu ni leta nkozi mzeyi kandi
si blag
na blag frame David uko kuvuga kubera avuze ngo inda siwiwe ni siki iki ndabizi nitugera imbere azovyemera chanque ariko ndabizi bizogenda neza
uraturemeshije ngo bizogenda neza
frame ubutungane burahari Isaac
umva rero mu byo je bansabye yuko rino dossier itobandanya kuri rezo sosio yuko yohagarara muje mu biyage pembeni mu bivugane bansabye yuko tuzogenda no nko kwa Mungu cyangwa kwa kangahe kandi tujane munuze n'umushinga ntahe ndagutware nawe na musaza we nari nabimusabye abinyemereye ati tuzojane gyari bazo bari ko rashutinga nimba ari kwa gatanu nimba ari kwa Mungu sinzi mutama jerari zo mubaza neza kuri telefone bazo bari ko rashutinga mu cyarama bansabye rero yuko twogenda kugira mu biya tubiyaga nyine atamakame kugira tubiyaga nyine bihere
uvuze
bansabye yuko tugenda tubiyaga ta kamera ihari kugira tubiheze
se na wewe na urya mukobwa turonderane hama tubiyage tubikure mu nzira me kondisiyo ihari ni imwe muri ico giye ntidukeneye ikintu citwa micro canke kamera Isaac
Isaac reka nkubwire sivyo je mu buzima nimba ari ikintu ca mbere ntakunda si nkunda umuntu angaya sivyo jewe naramurondeye ukebuke twicare hasi tubivugane tubiheze ashaka kwigira umuntu wa VIP sivyo byabaye ngombwa ko ngushikira wewe uramfasha Isaac ndamutelefona telefone agakupa sivyo nanditse message ntanyishura sivyo en fait ahantu hose azi ko nakunda kumuronderera yose hose yarimutse kugeza nayo ibintu bigenda ahaboneka narabonye ejo bundi baraje baragushwanira baragira induru bijya byose narabibonye sivyo rero kurya nyene bagize induru reka rero induru ibandanye nanje nivyo nkeneye bibandanye bibandanye
reka nicyo ndiko ndagwa mu mpore ibyuma byanjye barabirembeje
oya na
inyuma yanjye barasabye imbabazi yagize gano barakibonye barasabye imbabazi barasabye igongwe
abafans ba Isaac TV mutubabarire ishavu nuko rimeze ibyafuye iyi mashine tutalipa kabisa tutalipa na simu ya
kubiri hawo mtuza kubiriha
kandi mutubabarire n'abantu badutahure nuko ntumusubire kutuyumvira nabi vraiment
ngo yari ishavu sinzi biki none ko babisabye ko bihera sizo nshaka ko bihera
mviriza kugira nyene byatanguriye kuri kamera bizoherera kuri kamera nyene
narabisabye barabinyankira
asari uko je ndi turi ubutungane kandi ndabizi buzontunganyiriza
urumva rero apa ari ubutungane uciye wifashisha Isaac
none byose birashoboka je nkeneye niba bakeneye ko tuvugana tukumvikana uzane kamera nk'uko n'ubundi twabitanguriye kuri kamera bizoherera kuri kamera abantu bose babibone
ariko sisi none bibaza yuko kuri kamera no bizica byemera rero ko amaze kuyankira kuri ndatari gwiwe
bwa majesty ndumusani ngo ndamaramara
eh
oya
wari urumusari guramarama none bo urora rero yuko uri kurabononera kariyeri ya
nanje nibyo nshaka
je kubonone
eh
ah bisigira rero dusanze ndatari gwa urumva yuko imyiko muzo cikugwako
oya sukuvuga uko nshaka mbereke ko mu buzima byose bishoboka sivyo n'abakobwa bose bakurikira bankurikirana baguma bamba hafi baguma bandemesha babyumve sivyo uyu munsi ni jewe ejo nundi sivyo ejo nundi ariko haravuka abana urumva eh urumva batagira base ejo nibo bajya usanga bari mu barabara za mayobo ibiki ibiki
ariko rero umuntu ariko arakumviriza neza sisi ucumenga nyene rero target yawe ni kubamarama
oya si kuvuga ngo je ngo niyo ngo yari target yanje
rero mbwira amaze gusaba yuko byohera ata makamera ariko arabijamwo ukavuga ati mbaga kamera
ire kugira nakubwiye ati ndakeneye bipostinge numva na kamera nyene ndayikeneye nimba bakeneye ko tuvugana nibemere na kamera ize twicare tuvugane
Nti kwa gireta kamera dutwaye zusara ati Jesse shaka mpaka kamera ije.
Umva nta nije ambuzo nyumva ko.
Naraga jamba zo.
Eh.
None none umaze kuexige uko kamera tegeza kuhaba. Kandi nabo nyiravuga ati nta kamera bakeneye. Nari nura kwicyo kigiye kuba ikibazo kwe. Haiza TV urumva netwe. Ibakuzi weza kitiri nimuzo nimuzo nyere nyidogere ngo nije bakuba babisaba je ndajeje gutunganiriza abantu. Eh none ko tuguma turonka makuru gashaho tugire
uko uko baguma babitevya sha Isaac uko baguma babitevya sivyo nako nanje convocation nanje dossier baguma bayongera ko baguma ba eh anabayandika neza niba ruwa kwandika
nije ko nababariye kuvyo bangire kubiri wanje wowe niwe bababariye
wowe niwe we sha ntacho wikoreye je ni aha ni kore garderobe kumutwe
mama we none sisi aho nyene abantu ko turabare bacyavuga ati aha none umukobwa ari finalement ashakiki sizo shakiki rero majya mu gihe bihera uvuga ati biraheze ushakiki
Isaac babona agashakoshi karime muzu urumva izi muzu izo nzo kwambara kugezaho umva misiyo yanje iheze hamonetse papa w'umwana je ni ikintu nkeneye papa w'umwana aboneke amfashe nderinda mbyara umwana akomeye ameze neza je nta kindi ngene sivyo
ndabandanya iko ikomeza fresh akomaze mimba
je ni vyo wawe sha ivyo umuntu abigira anezerewe je vyo na mwanya oya
none mu gihe yamaze kwiyankira yuko indatari gwiwe ugaga muyi mwambika ngo ni gwiwe none mba bisha biherera
sha Isaac na uyobegwa papa w'umwana
Eh. Ako kaguje murazi nani?
Eh. Aho yobego papa umwana.
Nene wewe, avaye gutarahura na butoyi. Amazi guhura n'abahungu banga. Atari ba.
Yo ni banga ryanje.
Sawa. Eh, nene ubaza ko ari kubera iki butoyi ariko arankiyo ndako atari gwe.
Je ahubwo reka nkubwire je sinzi impamvu ariko arayankinda kuko wengene arabizi arabizi ndani yiwe warabizi.
Ugo pia majukumu mama.
Nako pa majukumu igiye twaryamana ko ni babarire
babarire kubabarire niko ari je ko ari wa mamagaye gashaje garageza kukubaza naho urushye ndabona nyene yo wewe sisi mukhama
nzogenda kwa mama wiwe kandi ndabizi bizogenda neza naho bazoma ho kurima nzorima kandi umwana wanje azoba
mbe mbanza kuvugana mabo
niyo mama nakubwiye ngo najenje eh najenje
Sisi ya jaji.
Eh,
una blag. None. Jere mgumu na nchanga. Chenda rushi. Kesi zicho nzo kora. Lero rumba. Nijere nguma ndabi guamu. None. Jere nase kuzana kamiru zotu kwa rabani. Ariko. Kuko umaze kumbwira ati je nkene yuko tuzogenda tuje twerekane turi mu kiyago nabo ibiki nibiki je nzoza nta kibazo ndabikomereye
eh merci
hama rero sisi musanze ubu rero ukora iki
none ngubu nokora iki muncama ke nokora iki mezu
none ubujumuro bayeho gute ubashije
sha Isaac reka
Abako turaba ano
barahari nkuko na uri kuramfasha rero nabandi bariko baramfasha.
Hari umuntu ari abantu baize active batugiye ati Isaac turasavye mutubwire sisi abakoga bagenzawe ari abashaka bari muri Saudia bari za Oman bari bakozwe kuvyagushikiye bashaka gutera intege baragira guterera amahera y'amata y'umwana barakeneye gufasha ibiki n'ibinabiriya bo kuronka gutesisa aho n'abapapa abantu bisone nyine sanga bari muri Australia bari bashaka kugira icyo bagufashije kuri biko birakubako nk'umwana wabo cyangwa mushikabo kugira baguterere bo kuronka gutesisa igabira babaje
nawo Isaac je kundonka biroroshe sivyo nimba we muvugana ukaba ari wowe ufise iyi ngorane ingora ni kuramfasha kugira ihere ndibaza bakeneye kumfasha biroroshe cyane bushobora kukurondera wewe urumva
sawa mwabyumvise rero muzondondere miro ya telefone twetwe mayiringa ari kuri YouTube muce muyitura mu nkurikire inboxing ndabana ndende miro ya 6 ariko sizi nibaze nibindi rero abantu bakwandi bandikirana ngo bisanga bakwaza nibindi wewe
oya just ngene amajambo menshi kandi na commentary ngene eh kuko just ndiko ndakina filme cyangwa sindiko ndagira publicité cyangwa iki umva ashaka kumfasha amfasha
utabishoboye nabyihoze
eh na
sawa sisi abantu rero ikiganiro cyacu ndumva yuko ndavuze nibyo ndakubaza kubera byose warabihejeje ati jewe nta birefu nshaka yuko umwana wanjye aronka se gusa nta bindi urya butoya amaze kuyakaninda sinzi igiye gukurikira
zake ivyo na bintu byose je no bivuga
ndo ndumuhundo undi mungu waswita
ntaho jo gyanye twagyamanye nkirisugi
eh
niyo mpamvu je ndabizi ko ari we papa w'umwana
byabaye rimwe na goal
none
Cristiano nampatia Messi nampana nani nene goal
cyaza ke mbabari
ajya kujya pesa kazi isi rimwe na boom
mbe ngubise ndigire
ah Cristiano na Messi ni bohura n'igikunda urumva urugura koresha sawa nasi siwa magaye sisi kutawe kunyiku
oya none
yo ndabiri no mukoga na kamara maze ariko sisi none wewe nta n'umutekano ukeneye baba zibe barabara ha akazi bi bodyguard none wewe za bodyguard kuko ubu ni wasubira bazo kumena umutwe buho kaje nkuzi nkutu janye sisi siroge na chenye nibyambaye ko usiroge na chenye ungiye nzogera na 10
bajya bose bazofungwa bose
ariko nabo biruko
kandi babo bose
none basanze bari mukuri ariko bajya bodi kandi ntacyo babazwa bajya bo bari mu kazi
kabo kuri guhari Isaac je ndafise ibyemeza ndafise umviriza je ndafise amafoto nkimenyana nawe ndafise ama message tugikundana sivyo none gasha uje wozumbwiye
none ivyo birakwiye gusha utumisha yuko
ivyo birakwiye
birakwiye komeza ariko urya inda ari ya buto ariko tuwe waramubonye ubundi baza nano waramubonye ubundi baza nti twagenda uzoca umumenya ntuzoncanga nka wamenya
nawe nzomenya
nawe uzomenya
menyera wewe
kandi rero irinda ndakubwire sisi hari abantu bambaje ati nyuma y'igihe gani twakoranye rero nabo bambaza none umukobwa agira hende nde umuhungu mwaryamanye ubona ariko kumumenya sisi
none
na harama hasi none agiora nani kumenya ati uko biri kose erega agira amaraso aragukwega umuntu nyene mwahuje imibiri nyene hari aba by'ibisiko nyene by'ibisinga bikwegana
yego kwene cyevyo navyo menyere na nivyo nzi
kumanya na gacha ko vyabaye rimwe bica biraba ndere muhungu wa mbere mwari mamaze gusohoka apara kujyamana bivuze ko ari we wa mbere gusohoka na ari wa mbere
niwe wa mbere senta soka none
sisi ufite imyaka ingahe mavu
ndagiye
aridira sisi ndinde none nta identite yabo ufise uzi wabaze identite nimero ya telefone yabo yari ifise hajya wari guca telefone hajya nyine ahubwo tuzorindira neza kubira akavanga tusha tubikora bazaba bafise shooting vendredi niba atari jeudi niba atari dimanche sinzi ndaza kumbaza mfite amajerani neza yambwiye ngo bafise tournage niba ari ryari
mviriza nkubwire
yego
tuzogenda ko bakeneye ko tuvugana sibyo nanjye ndakeneye kumva ibyo bazovuga ariko kamera ntuzoyisiga
abambujije
uzoyizana
bayoronye zoiri bypass wabone kategari kaja ah sise twombe bakunzi bayiza active mutubere ivyabona nibaye imenu zoiri
kwiri a kamera nanga nanga
miliyoni 2500
nayo nayo nori
umbare rero tuzoye kumbeze muru
nayinzi ngo yo bari nka 5000 nko
kashare kanini numire si nagira ndakubwira urujambo bari guca umigwa ariko ntacho mbo sisi reka batumwe ndagushimira hamu bananye wihangana mama Aleki ni wihangane hama musaza wawe yandugikiyo 2010 mugira zara ararunkiyo audio z'amahera makema urukura ngiko kawibungenze kirazira
nimba urufusha ndarugendana
oko ka uyu babye mu gumura turakunda umwanya ibiremerewe bi cyangwa ba docteur
koka nibisanzwe za
eh nacho yo no
oya keke yaba yari nk'inzoga cyangwa karibu eh cyangwa karibu
okay sawa sisi reka bakunze bazi activities je sisi yanyemereye uko zo zitwara kamera mu kiyago ariko rero barambuje baje bahungu mana itakuwa mfu itakuwa fujo tera ndago ariko rero sisi mimi twi basi tuzogire gute gwasi kugira nti habinduru
nyabinduru ega je ntanduru nzotera
nani bo itera kwera kamera
kwera kamera none bo nibakene ko tuvugana none bazotera induru yiki bambona bakene ko tuvugana eh nibarindire tuzovugane nanje nibyo nkene ako kamera izobihari
ikiregiye kuba ikibazo gikomeye cyane ubamwe ati zana kamera ahandi ati nta kamera dushaka kamera nta kamera dushaka kamera yase tubije tujeje rwashikiza byose biko biraba bahuzi bazi active tuzogenda juma wabyumvise niba akora kandi mu maso azuca tukura fo asis je nuzumbaza rangira juma maso yameze urambona baramukoze mu gisho wawe nakundi niko kazi kacu kadusaba sisi kaza gushira
sawa merci murakoze kandi mwagize neza mukibandanya mugira neza ndacyakeneye umusada wawe yego
narwa turaba gucorera
eh bancorere nyene rega ndago eh ndago bancorere
ukamazina wawe yose bakurukire kuri western rega bo biko
bobikore
eh ukamazina yose kirundi na tuvuga ati ashaje kuri western hagiri akacharungi kinote eh $100 de sa 305 sa gihumbi atgenda mwana wibereho
okay amazina yanje bashika
ku ari kuri identite
eh bakeneye kundungi
nzo guhamagara gusa tukija gwa
bakeneye no kumfasha boshobora kundungikira kuri ndikumana sifa
ndikumana sifa niyo niyo mazina yiwe mu murungikire amahera kuri western amaraporo yuko bayarungitse ajya ama nimero ajya ama MTCN number badusibandukira jewe kugira
ego bazuba bagize neza bamfashije nkaronka ibintu by'umwana ego
nana kimurago
yana nakimwe ndagura gana amahera mfise nindakora
cyane cyane ndagucorere kweri nzo bize active gaze ndamucorere sifa nabana yago yahumwe
eh uzobugize neza
ariko rero ari yo mfise imbere n'inyuma trouble areka areka ariko nayo kurira maso reka reka ndagucorere igihumbi na samara imoto
eh urakoze no kuri ku imana ayarangeza mu kanyosha
eh
ega nashikiye mu kanyosha
eh ni washiki rwanze kubivu
eh nenanze kubivuga ariko nibabyumve ubu nibera mu kanyosha nsabye indara
eh sipa gire kitraye gire gire izahabu mumenyo baba wewe ngo namahera ufise uri kufise izahabu mumenyo
namara mfise zake namahera
ni nzara wasize waberewe nga he
byose binye nabantu baguma bamfasha eh yego
none sifa none ngubu ngupariza kugira ubeho neza uzorera umwana wawe neza avuke neza ukeneye nk'amafaranga angana gute
amafaranga
wokora nk'iki umutayi wanga ukire nk'umutayi wanga baza ugira ubeho neza ibujumbura bagupangira inzu neza
oya munjama keje nk'ubu nye ndo se nk'ibihumbi jana by'umutayi ariko eh nokora nogenda ngarondera ikibanza ngacuruza itomati
ibihumbi jana bari make
oya si make tomati cyangwa irengarenga mu isoko eh
sami na $50 ni kwiye
Oya nacho none erega ndumukene oya mvuze nyabonye noshima ariko ndonse na yarenza yo onye nawo nyene noshima eh
gusa sisi wari umusirimu kazi ndakubona
kubera oya je mbere yuko ibi byago bitarashikira erega nari meze neza
yego vrem ndaye none gurisha basi naka kashenet kakarja basi
mano ne make mama
wanga hesisi izo ni gara mazinga
sinzi nyenye ubwo mufatirane kubera nyenye
sawa ukuzo iza kitibirika leo tukarukire nga hagano cyacu cyari kiryoshye nako ndayagana sisi nyene na isemo yuko ndambazanira kane tuyaga ariko urumva yuko wewe ati yahuye na buto yakiri sugi bacara mutera inda ibyago biramusanga ibyago musaza wewe yasaze ati jewe ntegerezwa byanka byakunda mushikanye bateza kumutunganiriza so turandire rero turahuzo bizoherera gusa ryari nibaje kuri shooting mu cyara manzo ivonda mutware sisi bayage bihere kingene kya bihera ega rero mugiye kumubambira ngo je n'urusako rungenza cindakene yuko abantu ndabahuza ndakene yuko sisi bamutunganiriza ndakene yuko baje basore nabo nyine babatunganiriza ariko rero sisi nasanga gukora babeshereye ndatari gwawe zo kumena umutwe ndakurana
gusa je urabona Isaac n'ikintu no babwira naho bari bakabona iyi video nagize nkuko nanje nabonye ijya baje kugira induru niba bari ko baragenda numwe barabara bagende bigengesereye
bagende
bigengesereye
icyo kirundi mega kirango gutahura bagende bigengesereye bisi
ya ni bagende bari makini
eh yakumbi
eh
uzobamena umutwe uzobatera ni
sinzi nzobamena sivyo
musaza ba
urabona kujya mbijya bintu byabaye byose byose hariho abantu benshi je ndiko ndahabwa support n'abantu ntazi nkuko tugahora mu barabara kama dimire igihumbi ibintu nk'ivyo sivyo ni nako nubundi bashobora kugenda mu barabara bagahura n'abandi nk'abapolisi niki bakamfasha sivyo bakabamfatira ama tukagenda kuvuganira hari imbere bya byose birashoboka
niyo bavuga ndana bijya biti
eh sawa
eh bijya biti beriso sisi bijya biti ega bajye ati babonye kujya bajye bagangi bagendana na bajye bajama wabonye kwibaza ko baboroshe wawe umunsi baza gutera akaje gari ukazire byara nkubise mutate
nzego ni nzego
eh oya cyo cyo dicho ariko rero nabijya bitipe ni eh si blagi
mbiriza nkubwire Isaac ubu je nkubwire na santima na kigongo
kize kuvuga
ubu na kigongo
kizo baba ko cyose mafu
na umba
nacyo kubwiye
no bo shaka bakabica
oya iyo ni kure iyo ni
umwana
umwana cyabura
nacu umwana kuze nzomugira papa yarapfuye
o sisi kizo bitamo mega birakazi
baba rirasha
sisi gusa nagerageje kumudeda guza no kure sisi gusa reka ndagushimire ku mwanya uduhaye bema naho warushe kandi sisi niki dada cyiza himwe mu ndabire no kure
urakoze no kunchorera
sisi ngo mudada mwiza sisi baze ashije bimagize
umbonye ubunye narabaye nabi umbona mbere nko mu myaka yarenganye imbere narahura nimbwa
narahura na butonya go
yarandiye amenyo akoje
doye na mburi dahi murakoze cyane rero je nitwa Isaac Classic reka ndagushimire cyane sisi sisi waguma yiheza gafana ariko sisi nko kunywa wenyine je utari je ntariko ndanywa wumva
nibakama uri nga ubona
sawa reka basi ndakwifuriza amahigwe masahama icyo ndagusabye gusa sisi nitwagenda kuri bajya ba peti ntoza kuri amahasa kubaraba kandi ntituzogende twenyine alala ndiko ndakubwiye
oya ni je sinzoba ndi je nyene
zori wenyine zogume na
nzoba ndi kumwe na musaza wanje
Nimeza bameza kwaza kubita bajya batipe babiri bajya bodyguard.
Bajya ba bodyguard nacho bambiye jewe. Kubona nabo ninyo. Ahubwo bana nkubise kwanza bakankura ko kwanza.
Dossier ushaje.
Busasha kwanza yo cihinduka kwanza.
Ariko nabo baratinyasha. Baza gukora ko umuntu yibengeze kwari muce.
Bazopime bana nkubite nzoca nigusha hasi nzimire.
Umba mayiri yakobwa ngo yihende bamukore ko tu acha dosha yita hasi. Yirabishe. Bosi sire gata gushimire ruko ndagushimiye cyane ariko reka tugize ngaha hama ndabona wakubise ko za boro zuku izi wanje bazita ndegeruka
oya shampa gusiga je ubunye byara yangaye
byara yanga ndandegeruka nazo ucitaye
fagusiga
sawa rero ewana merci beaucoup gentil guys a classic ndarajewe ewana kwa gatanu sikera ni hijya ejo tuzogisimbira kwa kuri ya mahasa turabe yuko ngene ibintu byifashe n'ubutekano wabo ngene umeze tuzogenda tuyage ibintu tubimare bo bavuga ati indasigwacu uyavuga ati nse umwana nuye ngiza afite byemeza byose butoyi nawe yatugiye ati genzo koresha calcul mental kugira nyine bana byose bifata inzira urumva rero abizo herera sinze juma tuzogende naba abo rero nta blague n'ubwo tuzogitwara bataye nimba ba police rwa turaba batuzi kuwa gatano tuzogenda ndasavye muzoze muduherekeze tujane kugira ibara ntirizogwe ibara n'iryagwa tuzomenye ngine twidefanda twigwaneko murakoze cyane rero mugiraho muba mwubahwe gye ritwa as a classic cyo giye cyo kubegereza makuru yose ariko aravugwa abana ba artiste n'abasani cyo rwenda kubakurikirana rero umukoga yanyemereye ko zotwara kamera bo base ko ataka kamera bakeneye no mpamvu nkeneye umutekano kuye nanje kandi foke nangaje aba bodyguard bra juma sivyo none ko tugira bodyguard nk'umunani bizera natwe turabira umutekano wacu kuko ni bara kumutemere murakoze cyane rero murakoze cyane kutubana ya mukurikirana ibyano bya Isaac TV 24 hours amasaha 28 lokinene chapa ilale bye.